la ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lwenhleli naye uPromi Shamase Kushone abantu abangu 225 ngenxa yezingozi ebezenzeka ngokusho kwezibalo zakamuva. Lezi zingozi bezenzeka ke ngalo ke iphasika noma ngithi ngazo izinsuku zephasika. Bathi ke lapha 30,934 traffic fines issues, 430 vehicle discontinued for unroadworthiness, 1,625 impounded for displaying invalid or fake disc, 1,716 drivers operation in violation of permit, 225 people died. Mlaleli ke wena ke uthini ngalolu daba ngoba phela izingozi zilokhu zenzeke njalo ke zinkundleni zokuxhumana kuya trend ke ukuthi ilolishese lokhu kwenzeke ukuthi noma kube ukuthi ke lapha ba overtake kakhulu ke emgaqweni nomuntu egijima fast yini ke engenziwa ukuze phela ke kuzowehla ke lezi zingozi ezenzakalayo ngoba gcina phela sekulahleka imphefumulo ke yabantu abangenacala ngiyacela ke ukuthi ushiye nje umbono wakho la ku comment section ukuthi kungenziwa kanjani ngalolu daba zingakho ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.